urugendo nagize iwagadugu muri Fespaco rwamfashije guhura n'abandi bantu batandukanye n'ukungurana ubumenyi cyane cyane kubera muri ico no kwita programmation yabo urutonde rwabo hari hategekanijwe ibikorwa byinshi bitandukanye harimo ukuraba amareresi amafilme hariho uguhura n'aba professionnel abasanzwe bakora uyu mwuga wa sinema mu bisata byawo bitandukanye hariho ukwiga uguhurira hamwe n'abandi bakatwigisha kubijanye na sinema nyene mu bisata byawo bitandukanye hariho nka fiction sinzi ko nakivuga mu kirundi hariho naho twiga ibijanye na documentaire novuga yari karakajyo keza ko kumenya ibintu byinshi muri sinema mu bisata bitandukanye byayo mu byo nsanzwe nkora vya sinema mu buzima bwanje bwa misi yose ica mbere ngiye gukora ndabiye ku byo abandi bankuriye bansangije ngiye guca mu makanda ya kugira naje shobore kugera kure ubwanje nteze imbere n'u Burundi mu gisata cha sinema ndakengurukira cyane Pasak Burundi kubona yari yuviriye ico kintu kubera abarundi barayamaze ngo akanyundi kataguruse ntikamenye iyo bweze kugenda hariya byaratumye tubona ukundi abandi bako ukuntu abandi bakora binadufasha kubona uko natwe dukwiye gukora kugira ngo duteze imbere gisata cha sinema mu Burundi
twahungukiye byinshi kubera murabizi neza ko igisata cy'amareresi ni igisata kirimo ibintu byinshi kirimo ubuzi bwinshi kandi kirimo n'ubugenegene bwinshi rero guhura n'abandi kugenda kuraba ibyo bariko barakora kubona abandi kungene batunganya ibyo bikorwa by'ukugo rwego kuwerekana amareresi yo muri Afrika urahungukira byinshi kubera urahahurira n'abandi bageze kure mu mwuga bakoze amareresi kuva kera bamye bajyana amareresi aho hantu hariho ibyo twiga by'abahinga mu bintu by'amareresi nyene hariho ibindi bintu byerekana gute wewe nk'umunyafrika utwara igikorwa cyawe ukaronka uburyo bwo kungene ugikora n'uburyo bwo kungene uzogishikana kuba gikeneye kugira ngo bakigure rero hariho uburyo bwinshi n'ibintu byinshi twungutse cyane gose mu buryo bwose mu buryo bwinshi haba gukora haba kumenya aho wewe ushatse gukora igikorwa wojani vyiwawe haba kumenyana n'abandi kuko urazi nyene ko iyo ufise abo mukorana ibintu bimwe mukaba mwarahanye izo nimero za telefone urashaka kugira igikorwa ukavuga uti kujya no mwikora ko mwiki cyangwa nakiriye rero habaye ubwo buryo navuga ko mu mpande nyinshi twarungutse mu rugo rugendo nyigisho twaronse zigiye kudufasha kuko harabikorwa twari dusanzwe dukora rero kubona ibyo abandi basanzwe bakora kubigira ko kubona ubuhinga bwabo bigufasha cyane gose kugira ngo witunganye neza kugira ngo ejo cyangwa hirya ejo hazogire ifilme imwe cyangwa ikorwa kimwe cy'abarundi kijya mwibyo mwizo higanwa cyangwa mwiyo festival twifuza cyane gose nk'abantu bari ngaha mu Burundi twanasize nyigisho ko twobikoresha kugira ngo ejo cyangwa hirya ejo natwe dutere iteka igihugu tujyane ibikorwa byacu hanyuma dushobora gutorwa mu bandi jewe igikorwa nagiyemo cyangwa inyigisho nagiyemo muri Pasak ni inyigisho zitwa etalonage post production ni igikorwa kiba mu bikorwa by'amareresi ubwa nyuma kugira ngo ifilme cyangwa icyo gikorwa cyawe kigende neza cyangwa kibe normalize niko banumva no bivuga mu gifaransa birango barakuvuga mu kirundi ariko ni igikorwa gifasha cyane gose kugira ngo igikorwa cyawe kibe cyiza cyangwa kirabwe kimeze neza cyangwa kitosoye mu kirundi niko nabivuga mu kirundi hama kije no kugwego rwiza kugira ngo nabandi bakibona kugwego mpuzamakungu babone ko ari igikorwa kimeze neza.